Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibin dalai Allahumma salli ala sayyidina Allah Muhammadin sahibin dalai Allahumma salli ala sayyidina
Yeah. Ah, I'm going to...